Izindi ngingo z'ingenzi zigize aya makuru. Umuryango utabara imbabare ku isi Croix Rouge uravuga ko icyorezo cy'indwara ya COVID-19 ariko kaga gakomeye abantu bakiriho bamaze guhana ko kugeza ubu ngubu mu buzima bwabo.
Hari benshi bavuga ko imyaka bari bafite niyo yabashije gutabara izo mpunzi, ariko bagatinya rero ko kuba nabo nta kindi bagisigaranye mu mirima n'ingorane ziremereye cyane.
Abo ni benshi mu banyekungu bahunze imirwano mu cyumweru gishize hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 mu mujyi wa Kicanga mu karere ka Masisi, mbere y'uko izo nyeshyamba ziwigarurira mu cyumweru gishize. Bakaba bavuga ko nta fashanyo yari yabageraho. Turaza kumva uko babayeho. Naho ministre Boris Johnson wahoze hari ministre w'intebe w'Ubwongereza yavuze ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yamukangishije igitero cya misile mbere gato yuko atera Ukraine. Tufitiye n'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino muri uyu mwese ikaze muri aya makuru yo kuri uyu wa mbere itariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere. Amakuru yose ndetse n'ayandi ku buryo burambuye ni mu kanya. Florentine Kwizera amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi.
Igitero cagabwe ku musigiti w'i Peshawar muri Pakistan cahitanye abantu batari munsi ya 44, abandi 150 barakomereka. Abategetsi bavuga yuko umwiyahuzi yari yicaye mu kibanza c'imbere yiturikije ahitana igice c'iyo nyubakwa iri mu gace karimo igipolisi, binakekwa yuko arico catotwa. Abenshi mu bapfuye akaba arabapolisi. Inkuru ya Carolyn Davis mwishikizwa na Yvette Kabatesi.
Ibiturika byabereye mu musigiti imbere wari wuzuye abantu uherereye mu nyubako ya polisi uyu munsi ahagana mu masaa 7 n'igice z'amanywa. Umuyobozi muri polisi yabwiye BBC ko igikuta kimwe cy'uwo musigiti cyasenyutse kubera imbaraga z'ibyo biturika. Ibitaro bya Red Reading biri i Peshawar bivuga ko biri mu bihe bidasanzwe. Byatangarije BBC ko bicyakira abantu bakomeretse. Amashusho yo ku mbuga nkoranyambaga atashoboye kugenzurwa agaragaza igice cy'igikuta cyaguye, umusigiti wuzuye amatafari n'ibisigazwa mu gihe abantu babyuriraga bahunga. Andi mashusho yerekana abantu bakomeretse baterurwa bakajyanwa inyuma mu modoka za kamyo.
Umushikiranganji w'imigenderanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yasavye Israel n'Abanyapalestina gucuresha imicamirano hagati yabo. Ivyo yabivuze agishika mu rugendo rw'iwarimwo muri Israel mu mibonano ateganya kugirana hagati yiwe n'impande zombi mu gihe ubugizi bwa nabi bukomeza kwiyongera hagati ya Israel n'Abanyapalestina. Mu mishamirano ya nyuma iheruka, umugabo w'umunyapalestina yishwe arashwe n'abasirikare ba Israel mu karere ka Jordani, naho ku munsi wa kane Abanyapalestina 10 bitiwe muri Jenin n'ingabo za Israel. Ku munsi wa gatanu naho hapfa Abanyayisrayeli 5 barashwe n'umunyapalestina hanze y'isinagogi canke ingoro y'amasengesho y'Abayahudi muri Yerusalemu y'ubuseruko. Urunani rw'amashirahamwe ajejwe gutabara imbabare Croix Rouge amenyesha ko kiza ca COVID-19 cabaye icambere mu vyashegeshe isi abakiriho bashobora kwibuka. Mu cegeranyo ca Croix Rouge gisohoka buri mwaka, iragabisha yuko ibihugu bititeguye namba guhangana n'ibindi biza bishobora kwaduka muri kazoza. Croix Rouge iravuga yuko COVID yahitanye abantu batari munsi ya 6.6 million, igira ingaruka ku mashirahamwe n'amahinguriro hirya no hino ku isi. Vyatumye n'ibindi biza bikomakomeye vyabaye mu mwaka uheze nk'imyuzuri muri Pakistan na Somalia bisa n'ibitabonetse kubera ico kiza ca COVID cabiruta cane. Croix Rouge isaba yuko hogira igikozwe mu nzira yo gutorera umuti ikimanga c'ubudasa kiri hagati y'abatuye isi mu kuronka incanco n'imiti imbere yuko hagira ikindi kiza caduka. Imwumva ni BBC gahuza miryango. Uburusiya buragiriza uwahoza n'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson yuko yabesheye Perezida Vladimir Putin ngo yamuteye ubwoba. Abo bagabo bompi bagiranye ikiganiro kuri telefone gato y'imbere yuko Uburusiya butera Ukraine. Boris Johnson yavuze yuko muri ico kiganiro Bwana Putin yamubariye yuko vyo mutwara umunota umwe gusa kugira ngo amutere misil. Umuvugizi wo mu biro vya President Putin avuga yuko Bwana Johnson ashobora kuba yumvise nabi President Putin, ariko yongera koko ivyo Boris Johnson yavuze atari vyo, mu majambo yiwe ngo mu mvugo itomoye ni kinyoma.
Нет. То, что сказал господин Джонсон, это неправда.
Oya. Ivyo Bwana Boris yavuze sukuri. Neza na neza ni kinyoma. Vyongeye reka ndababwire. Gushobora kuba ari kubesha nibigira nkana. Ariko naho mwoca mubaza Bwana Johnson igituma yashimye kubivuga uko. Canke yoba yarabeshe atazi ivyo ari karakora, akaba ahubwo atarategereye ivyo Putin yari karavuga. Muri ico gihe bica biyobera abo bose bavugana na president wacu. Ndazi vyavuzwe muri ico kiganiro kandi ndasubiyemo nti ni kinyoma. Na gukangisha misire kwabayeho.
Uwo muvugizi wa President Putin Dmitry Peskov ariko ntaco yigeza avuga kuri iryo jambo ryo gutera ubwoba canke ndetse ikintu na kimwe cavugiwe muri ico kiganiro hagati y'ubutegetsi bwa Kremlin na Downing Street. Polonye yatangaje yuko igiye kongereza igitigiri c'amafaranga ikoresha mu gisirikare ahivuga yuko bikenewe kubera intambara yo muri Ukraine. Ico gihugu mbisanzwe gishira munsi ya kabiri n'ibice bitanu kwirana by'umusaruro rusange w'igihugu canke GDP mu gikogwa co kurinda umutekano, ariko umushikirangandi wa mbere avuga yuko ugo rugero ruzoduga gushika kuri 4%. Ubwego rwawo tarujejwe kwivunira umwasi hamwe hagati y'ibihugu vya Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruramaze kumenyesha yuko rushaka ko ibihugu binywanyi byongereza amafaranga yo gufasha kwivuna igitero c'Uburusiya kuri Ukraine, ariko Polonye mu gihe izotanga ivyo bice 4% izoba ihese ibindi bihugu binywanyi vya OTAN. Userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mushira hamwe mpuzamakungu ONU ahamagarira ibihugu vya Afrika kudahindukirira umugwi wo mu Burusiya Wagner mu gusaba ubufasha kungorane z'umutekano muke harimwo no kwivuna imigwi yitwaza idini rya Islam. Igihe yasoze rugendo rwiwe muri Afrika, Linda Thomas Greenfield yabwiye BBC yuko Wagner ari umugwi w'iterabwoba ukora ivyaha vyo guhungabanya ubuzima bwa kiremwa muntu. Mu mwaka uheze abategetsi ba Mali begereye abacangira ubuwo mugwi w'Urusiya igihe bari bamaze guca ububano n'Ubufaransa. Mu gihe inteko z'Ubufaransa ziteguye kuva muri Burkina Faso, ubutegetsi bwa gisirikare bwa Ouagadougou nabwo nyene biritezwe gose yuko bushobora kugerera uwo mugwi wa Wagner. Urugendo rwa Linda Thomas Greenfield ku mugabane wa Afrika rubaye mu gihe Uburusiya n'Ubushinwa biriko bigerageza gutsimbataza imigenderanire yavyo n'uwo mugabane wa Afrika. Jacques
Arakoze, Florentine Kwizera. Mwabyumvise mu kanya umuryango utabara imbabare ku isi Croix Rouge uravuga ko icyorezo cy'indwara ya COVID-19 ariko kaga gakomeye abantu bakiriho bamaze guhana ko kugeza ubu ngubu mu buzima bwabo bucyagiranye ngaruka mwaka. Uyu muryango unatanga impuruza ko ibihugu bititeguye guhangana n'ibyorezo byo kigiye kizaza. Croix Rouge ivuga ko COVID ihitanye abantu batari munsi ya miliyoni 6 n'igice ku isi kandi ko yashegeshe inganda nyinshi ku isi maze kanatuma abantu babura akazi. Ni inkuru ya Imogen Fox umugezweho na Siriake Muhawe nayo.
Umwaka w'ibihumbi 2022 waranzwemo umwuzure muri Pakistan, uruzuba narwo mu gihugu cya Somalia ruhakwa gukwega amapfa. Ariko mu cegeranyo cy'ubu ishyirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge ryashimikiye cyane kuri COVID-19 nk'akaga gakomeye aho abantu bageza kwibuka. Ico kiza cahitanye abantu bagera ku miliyoni 6.5, amahinguriro aratembagara hanyuma abantu benshi batakaza ubuzi. Croix Rouge ivuga ko atanya mugigima canke igihuhusi byari bwigere byonona ibintu bingana gutyo. Ico cegeranyo kirerekana ingene isi itari yiteguye ingingo zikitaraganya nko kwiyugarana zategetswe na mareta byihuta bituma haba ugutakaza icyizere ku bantu benshi. Harabaye ubusumbasumbane bugaragara mu kuronswa imiti n'incancu. Mu kwitegura kugwanya ibindi biza bishasha, Croix Rouge yemeza ko ubusumbasumbane mu vy'amagara y'abantu butegezwa gutorerwa inyishu kandi bihugu bitegezwa gushiraho imigwi ijejwe amagara y'abantu niyo kugwanya ibiza igizwe n'abantu baba muri ivyo bihugu kandi bizewe mu mibano. Iryo shirahamwe rivuga ko imyiteguro nk'iyo ishobora gufasha atari mu guhangana n'ibiza gusa ahubwo mbere n'izindi ngwara zotera.
Inkuru ya Imogen Fox reka twumve indi nkuru ku buryo burambuye. Maze kumva mukanya Boris Johnson ahoze minisitiri w'intebe w'Ubwongereza yavuze ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yamukangishije igitero cya misile mu kiganiro bagiranye kuri telefone mu gihe Uburusiya bwari hafi gutera Ukraine. Inkuru ya James Lander mwagezweho na Yvette Kabatesi.
Uwahoze ari minisitiri w'intebe avuga ko bwana Putin yamubwiye ko bizatwara umunota umwe gusa. Bwana Johnson yatangaje ko ayo magambo yavuzwe nyuma yaho aburiye ko intambara izaba kaga kuzuye. Ibyo byagaragaye mu nkuru ya BBC ku bijyanye n'ikiganiro hagati ya Putin n'abandi bayobozi b'isi mu gihe cy'imyaka. Umuvugizi w'ibiro bya Putin avuga ko ibyo ari ibinyoma. Bwana Johnson yagabushije Putin ko kuvogera Ukraine bizatera ibihano bya Amerika n'Uburayi ndetse n'ingingo z'umuryango wo gutabarana hagati y'ibyo bihugu NATO ku mipaka y'Uburusiya. Yagerageje kandi guca intege ibikorwa by'ingabo z'Uburusiya, abwira Putin ko Ukraine itazinjira mu muryango NATO mu gihe cya hafi. Cyakora Bwana Johnson aragira ati,
he threatened me at one point and said,
hari ubwo yankanze rimwe ambwira ati, Boris, sinshaka kukubabaza, ariko dukoresheje igisasu cya misile byatwara umunota umwe cyangwa igisa na urabizi. Ndatekereza ko imvugo ituje yakoresheje byageragezaga ngo arebe ko twakumvikana.
Get him to negotiate.
Bwana Johnson avuga ko Putin yasaga n'umuntu wisanzuye mu kiganiro cya telefone kidasanzwe. Mu byahawe itangazamakuru nta kintu na kimwe cyashizwe hanze mu byavugiwe muri icyo kiganiro cya telefone. Ariko iyo abayobozi bose baganira kuri telefone, buri gihe hakorwa inyandiko mvugo yandikwa n'ibiro bya ministre w'intebe igashyirwa mu bubiko.
Inkuru ya James Lander. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango. Madukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Habari mu Rwanda no mu Burundi murakurikira hano makuru ku mirongo migufi ya short waves, naho abari kuri internet madukurikira kuri Facebook Live.
BBC gahuza miryango igoma ni kuri FM 93 nibikeye 8.
Rekano niho twerekeze mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho benshi mu banyekongo bahunze imirwano mu cyumweru gishize hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 mu mujyi wa Kicanga mu karere ka Masisi. Imbere y'uko izo nyeshyamba ziwigarurira mu cyumweru gishize, bavuga ko nta mfashanyo yari yabageraho. Benshi muri izo mpunzi ubu barabarizwa ahitwa Mweso mu majyaruguru y'umujyi wa Kicanga, aho zivuga ko zibayeho mu buzima busharira. Bamwe ngo bari mu mashuri no ku kigo cy'imikino cyaho, ngo hakaba n'abandi barara hanze. Nk'uko twabibwiwe n'umudepite wo mu karere ka Masisi Jean Bosco Sebishyimbo ukurikirana hafi ibibazo byo mu karere ahagarariye.
Abaturage bacu ubwo bahunze hariya Kicanga na Burungu Rujebeshi, abenshi bahungiye Mweso. Urabizi Kicanga ni umujyi n'igwari guturiwe n'abaturage bari gukabakaba hafi 180,000 by'abantu. Rero ushizemo Burungu Rujebeshi izindi minisisiro zose zegereye Kicanga, ni ukuvuga impunzi ziri hari Mweso ni nyinshi cyane. Nubwo zirimo zigenda zikomeza gukurikira inzira, bamwe baje za Gashuga, Kalembe, Kibarizo, Mokoto, Kirumbu, Busumba na Bweru na Kashanji.
Benshi rero bagiye Mweso, ni ukuvuga mu majyaruguru y'umujyi wa Kicanga, barerekeza mu majyaruguru ntago berekeza mu bice bya Goma.
Abari kugerageza kuza kuri Goma bari kunyura mu mayira goranye kabisa, ku buryo kugera kuri Goma bibagoye cyane. Hari bamwe batari bashobora kugera ino.
None hari imibare mufite y'abamaze kugera aho Imweso?
Hari Imweso abari bageze Imweso bari hafi 160,000.
Kuba uvuze ko nta mfashanyo barimo kubona, aho Imweso ubwo bari hehe? Bari hanze cyangwa asanzwe hari inkambi?
Abaturage turimo tuganira nabo, hari benshi bavuga ko imyaka bari bafite niyo yabashije gutabara izo mpunzi, ariko bagatinya rero ko kuba nabo nta kindi bagisigaranye mu mirima, ni ukuvuga n'ingorane ziremereye cyane. Iyo batwakura urumva ko kabisa bashavuye cyane. Nka benshi hari ikibuga cyabaga hari ya Imweso, niho benshi bakambitse, n'abandi hari uduce tumwe impunzi za kera zari zarubatse za Burende cyangwa si utuzu tutagira hepfo haraguru aba impunzi zabagamo ubwo nabo ibyo bivuga mbese abandi bagiye bavamo nimwo izo mpunzi zongiye gusubira ku buryo imvura iri kugwa ikabanyagira izuba rya kwaka bikaba ingorane na makuba niyo makuba turimo dutabariza kugira ngo abarimo badukurikira bose bagire impuhwe za bari abaturage
none igituma badafashwa ni ikimwa mukizi
kuvuga ko umuhanda wa Goma kuva Goma kugera imweso ni ngombwa kunyura gicanga kereka mbese
ushobora no guca ikibumba ukazamuka za rucuru kagera yariko
oya guca rucuru urumva nani mu karere ka kabarwanyi ba M23 no kuvuga ko ntabwo byoroshe kereka wenda abaturuka za Butembo cyangwa se Kanyabayonga
ariko aho ngaho ni mu majyaruguru sinza bimfashanya yabivuye
amamwaja mu majyaruguru kuvuga nka za Kanyabayonga Rubero Butembo ubwo hari amashira hamwe yafite imbaraga yafite ibyo kurya yafite ibifungurwa niyo yagombye kugoboka bwangu ziriya mpunzi ziri hari imweso nubwo imihanda nayo murabizi ikibazo cy'imihanda ni ingorabahizi kugira ngo ziriya mpunzi zibashe kugobokwa
Jean Bosco Sebishyimbo umudepite wo mu karere ka Masisi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twanashatse abashinzwe gutanga imfashanyo muri ONU ariko ntabwo twababonye dukomereze ku makuru yerekeranye indi minyafurika mu gusoza icyumweru cy'umuryango w'umwe bwa Afurika cyahariwe guteza imbere indi minyafurika uyu munsi turajya mu Rwanda aho impuguke n'abashakashatsi mu by'indimi n'umuco zivuga ko Ikinyarwanda kihagije ku buryo bidakenewe ko gitira amagambo menshi mu ndimi z'amahanga ni mu gihe bigaragara ko abanyarwanda bamwe bihutira gukoresha indimi z'amahanga nk'icyongereza kabone n'ubwo baba babwira abatumva izo ndimi aho hadukiye imbuga nkoranyambaga bwo ibintu byarashijeho kuba bibi aho Ikinyarwanda gisimbuzwa uruvange rw'indimi nyinshi aba gikomeye kuri ururimi basaba ko habaho amategeko yo kururinda ndetse rukanahabwa umwanya mu myigishize mu mashuri ni inkuru mugezweho na Jean Claude Mwambutsa
Claudine Ingabire ni umukobwa ukiri muto ukoresha cyane imbuga nkoranyambaga avuga ko bitamubangukira kwandika mu Kinyarwanda iyo aganira na bagenzi be nubwo yemera ko Ikinyarwanda kigomba guhabwa agaciro
cyo kwandika mu Kinyarwanda mashidu kandi se n'icyongereza ntazi n'ukuntu bije biraza gusa kumva byaje Ikinyarwanda kuko ururimi rwacu ndetse ururimi dukoresha mu Rwanda dukoresha ururimi rumwe twagombye kuruha agaciro tugakoresha Ikinyarwanda cyane ndetse tukagikoresha neza
naho Vianney Munyehirwe ni umubyeyi w'abana babiri w'imyaka 3 n'uwa 11 kandi bose ni abanyeshuri asanga agaciro k'Ikinyarwanda gatangira gutakarira mu mashuri aho bahitamo kwigisha mu ndimi z'amahanga
ku ishuri aho biba ari itegeko gukoresha icyongereza ariko mu rugo ubwo arahagera nyine akagikoresha gakeya natwe tukamubwira Ikinyarwanda cyacu bashyira imbaraga mu kwigisha Ikinyarwanda cyane muri iyi myaka mitoya noneho bagera muri iyo myaka yisumbuye bakega n'izo ndimi z'amahanga nazo bakazimenya
nubwo uyatunga agatoki amashuri ababyeyi nabo ngo sishyashya Bwana Gaston Nkuru nziza ni umuhanzi ukina amakinamico na filime avuga ko intambwe ya mbere mu kurinda Ikinyarwanda igomba guhera mu muryango
kugasanga ababyeyi turashaka kugira ngo abana bacu bajyane n'isi yirukanka cyane bakibagirwa bwa bunyarwanda bigatuma abana ntago bamenya niba ari abanyamerika uyu munsi ntibamenya niba ari abafaransa ababyeyi nibigishe abana babo kuvuga ikinyarwanda babone kwigisha izindi ndimi z'amahanga
uru rwego rw'abahanzi ni rumwe mu zitungwa gatoki ko zangiza imikoreshereze y'ururimi rw'ikinyarwanda bwana Nkuru nziza yemera ko bamwe babikora koko bagamije kureshya ababareba cyangwa babumva agasaba leta gutabara
hari mvugo ugomba gukoresha harahiye twimanukire twatwitse ibintu nk'ibyo ngibyo ministeri y'umuco mu nshingano zayo yari kwiye no kugera abantu yegera ikavuga iti mwokagira imana mwe ibyo murimo gukora murimo kwangiza urubyiruko kandi namwe mwarubyiruko mwe bizabagiraho ingaruka ejo muzabyara abana bacu baraza kubura ubunyarwanda bwawe
Impuguke mu Kinyarwanda zivuga ko ururimi rufite amagambo ahagije yasobanura igitekerezo cy'urukoresheje gusa ngo haracyariho ikibazo nk'uko tubibwirwa na Bwana Jean-Claude Uwiringiyimana umuhanga mu ndimi akaba n'umuyobozi wungirije w'Inteko Nyarwanda y'ururimi n'umuco
usanga harimo ikintu cy'ubunebwe niba umuntu atitaye kubyategura kumenye amagambo yabugenewe uri buvuge muri icyo kintu ntago bivuga neza waba uri umunyamakuru waba uri umuntu ugiye gutanga ubutumwa uba wibagiwe babandi ubwira babandi uho ubutumwa kandi ni gakeya iyo umuntu agiye kuvuga igifaransa cyangwa icyongereza akora ikosa kandi atarakivukiyemo nuko abayigengesereye
umuvuduko w'amagambo mashya ahimbwa n'urubyiruko cyangwa ibyamamare nawe ushinjwa uruhare mu myangirikire y'ikinyarwanda kuri ubu ijambo rihimbwa n'icyamamare runaka rigahita rigera byoroshye ku rubyiruko kubera imbuga nkoranyambaga umuhanga mu ndimi wiringiye imana ahamagarira kiciciro kwitwararika imikoresheze y'amagambo dore ko abatari bake babafatamo urugero
umuntu akavuga ngo ndatwitse nzazashya rimwe na rimwe ugasanga bene izo mvugo twita urufefeko zagakwiriye gukoreshwa hagati y'abantu ku giti cyabo bafite ibyo bahuriyeho zije mu muryango nyarwanda zikoreshejwe n'abo bantu b'ibyamamare kandi sosiyete bifataho nk'abandebereho turafatanya tukabibutsa izo nshingano tukabibutsa ko ari abarimu b'ikinyarwanda
mu rwego rwo gusubiza ikinyarwanda gaciro kacyo leta ivuga ko inyigisho zose zagombye gutangwa mu kinyarwanda mu mashuri abanza naho indimi z'amahanga zikigishwa kimwe n'ayandi masomo harifuzwa kandi ko cyagaragara cyane ku nyubako za leta nk'ibibuga by'indege ndetse na bimwe mu bimenyetso by'igihugu by'agaciro nk'ibirangantego ndetse n'ifaranga ry'igihugu Jean-Claude Ngambutsa BBC gahuza miryango I Kigali
Mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye.
Salama Patri. Nese ko warakaye bimeze bite?
Ararara. Ubwo rero wameshe wahanaguye inkweto wakoze biki byose, reka sinakubwira.
Eh, shandi kwitegura gusubira ku ishuri nyine. Niyo mpamvu nameshe. Ahubwo nindangiza kare rwose ndaza gufata twa tubore twanjye.
Ahubwo nindangiza kare ndaza gufata twa tubore twanjye. Udufata se kuko koze ibyo twumvikanye.
Ni saa 12:45 kuri BBC.
Tekano ni ho twerekeze mu rengerazuba bwa Afrika muri uyu mwaka hazuzura imyaka 10 icyorezo cy'indwara ya Ebola gitangiye muri Afrika y'uburengerazuba aho cyahitanye abantu barenga 111 indwara yibasiye cyane ibihugu bya Sierra Leone, Liberia na Guinea aho icyorezo cyatangiriye cyatumye abana hafi 220 basigara nta mubyeyi bafite cyangwa bagasigarana umwe gusa umunyamakuru wa BBC Caroline Lawyer yahuye n'umuhungu n'umukobwa bari munsi y'imyaka 20 bagizwe imfubyi na Ebola rengerazuba bwa Guinea kugira ngo arebe uko babayeho inkuru ye muragezweho na Florentine Kwizera
Amadri hirya no hino tumvikana nk'aho ubuzima bugenda nk'uko bisanzwe Kadiatu w'imyaka 16 ariko arategura imfugo gwa kumwe n'umujyango wa mureze ku rugo rwabo muri Forecaria agatwengwe n'ikose ariko siko vyahoze Muri 2015 byasa naho ijuru ryamubaraye ko igihe kiza cya Ebola casanga ngo umuryango wiwe.
Napfushije abantu 11 mu muryango wanjye. Bose bapfiriye nka rimwe mu kiringo cy'ibyumweru.
Ikiza cya Ebola mu karere k'uburengero bwa Afrika cahereye muri Guinea mu mpera za 2013 imbere yo gutandukira Liberia na Sierra Leone. Mu kiringo cy'imyaka 3 abantu batari munsi y'ibihumbi 11 barapfuye na impfubyi zabuze umubyeyi umwe canke bompi bajanywe na Ebola zirenga 200,000. Kadiatu yari afise imyaka 9 igihe ababyeyi biwe bahitanwa n'uwo mugera kandi si iyo ngwara yonyine gusa yasambuye mu kibano hariho n'ikibazo c'amakuru y'ibinyoma canke gukwiza ibihuha Kadiatu yari yanduriye rimwe n'ababyeyi biwe umugera wa Ebola yasigaye wenyene mu bwoba bwinshi cyane
abantu bavugaga ko iyo ugiye mu bitaro bakugurisha ko bakwica kandi ngo iyo ufashe umuti urapfa ubwo rero nahisemo kudafata imiti
munyuma rero haje umugira neza mu bitaro yitwa Mama Isata Ebola yari yamwitiye umugabo imutwara n'umwe mu bana biwe eka nawe nyene yaramuhakije yashaka kumenya neza nimba bagwayi bakurikiza impanuro za muganga kugira ngo nabo baronke amahigo yo kurokoka yarashoboye kugondoza Kadiatu gufata imiti no gufungura haciye iminsi mike yarasezerewe wava mu bitaro yashobora no guca taha yumva atari we yobona arashikiriye abavukanye biwe muhira yaguye mu gahundwe yumvise yuko bidashoboka nubwo yari yakize bamwe muwo mu mujyango wiwe bakomeza kuvuga yuko ashobora kwandukiza banka kumwakira imyaka 10 irashize nubako kababaro ntikarava muri kajyatu
narababaraga cyane ariko ntibanyakira sishobora kuzibagirwa kugeza mpfuye ibyo bankoreye
mama isata niwe yahavuye muhindaro kumwe n'izindi mpfuvyi zine
neto ngofelera na gasusi
igihe nakiraga ababana byari bigoye kuko bose bari bagitekereza ababyeyi babo kubera icyo kiza ntibashoboye kujya kubashyingura bakomeza kubaza aho ababyeyi babo bagiye ntibyari byoroshye ariko nageragezaga kubakomeza kuko nanjye ibyo baciyemo nabibayemo twabibanyemo turakomezanya
mu karere ka Forekari yaho nyene ebola yasize impfubyi ziharugwa mu majana ni nka Ibrahima yabuze abantu batanu mu muryango wiwe
nabuze data ba data wacu babiri mama ndetse n'uwo bavukana
Ibrahima yari afise imyaka 12 gihe yatogwa na Inakuru ubageze ku myaka 19 ariko biraboneka yuko atantegagira kubura byaramuremereye ariko yambwiye yuko afise icizere cha kazoza
nshaka kurangiza amashure mbone gufasha nyogokuru nkuko nawe yamfashije kuko ambereye data na mama yambereye byose
inkuru ya Carolan Lawyer mukomeje kumva BBC gahuza miryango noneho no mwanya w'ikiganiro kirubwa rw'imikino mugezweho na Jean Claude Mwambutse
imikino kuri BBC gahuza miryango
mwiriwe neza nshuti za BBC kaze muri iki kiganiro cyacu cy'imikino duhere mu rushanwa ryo gusiganwa ku magare rya La Tropicale Amisa Bongo ryaraye rirangiye mu gihugu cya Gabon nyuma ya kilometero zisaga 900 bazengurutse mu France Geoffrey Soup niwe waryiye gukanye akoresheje amasaha 20 iminota 18 n'amasegonda 16 yakurikiwe na Hamza Amari ukomoka muri Algeria we wasoje ku mwanya wa kabiri yakereyeho amasegonda 29 nta munyarwanda waje mu bakinnyi 10 ba mbere cyakora bane kuri batanu baje kwisonga bakomoka ku mugabane wa Afrika umunyarwanda waje ku mwanya wa hafi ni Manizabayo Eric wabaye wa 18 yarangije irushanwa yakereweho iminota 2 n'amasegonda 7 umugereranyije n'uwegukanye irushanwa Linus Byiza yarangije ku mwanya wa 26 Swaib Kagibwami aba 31 naho Aleluya Joseph arangiza ku mwanya wa 42 mu mupira w'amaguru mu Rwanda umunsi wa 17 warangiye APRFC ariyo iyoboye urutonde rwa shampiyona nyuma yo gutsinda Kiyovu Sport ibitego 3-2 APRFC yahise igira amanota 34 ikurikiwe na AS Kigali yo ifite 33 Gasogi yanyagiye Sunrise ibitego 3-0 yogeza ku mwanya wa gatatu n'amanota 31 mu gihe Rayon Sport ari ya kane yo yanganyije ramukura Victory Sport igitego kimwe ku kindi tukivuga shampiyona y'u Rwanda ikipe ya Kiyovu Sport yahanishijwe kuzakina umukino utahi zakira n'abafana bari mu kibuga kubera imyitwarire y'abakunzi bayo batutse umusifuzi mpuzamahanga Sarma Mukansanga ubwiye ikipe yahuraga na Gasogi United mu Burundi naho shampiyona y'igihugu yarigeze ku munsi wa 17 Bumamur ikomeza kwitwara neza inyagirani New Oil ibitego 4-0 Flambeau yatsinze dinamike ibitego 2-1 naho Vitalo inganya na Musongati igitego kimwe ku kindi
arakoze Jean Claude Mwambutsa ni urero rushoje makuru yacu yo kuri uyu wa mbere tariki 30 z'ukwezi kwa mbere makuru yarahagarariwe na Prudence Ngiyumva mwakoze kwitamo BBC gahuza miryango muramukiho